Merci sana papa.
Uni mzee wetu amenisaidia sana wasanii wa Burundi na mpaka leo bado anatusaidia. Mukurani chombe.
Na mahera dukeneye ya gouvernement, dukeneye ama passeport kubera turi ambassadeur, dukorera igihugu cyacu tujyanze gajewe namaze kwica konsere zishika nka zitano muri etazini.
Waruberewe cyane.
Merci.
Je mbaye wa mbere kubivuga.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup nawe mugira urugendo rwiza. Twizere yuko uyu munsi uza kugenda neza.
Nkindi miss.
Oya hari impinduka ya 3 semaines
adahari. Abo.
Anyotewe kandi ndaryohewe vraiment ukuntu banyakiriye cyari bimeze bien ni byinshi cyane si bitatu gusa ufite ibikorwa birenga bitandatu hariho amafeaturing nakoranye n'abantu akaba n'ivyiwanje bishika nka bine imbere ya byose kwanza shakashimire umuntu yitwa Pablo Pablo ni umucuranzi wo mu Burundi aba I Dubai ni umuntu yafashije cyane mu bintu byashikiye hariya yari hafi yanje vraiment Pablo merci beaucoup hanyuma nundi muntu yitwa Batman Batman ni umunyarwanda mugabo yamfashe neza gusumba n'abarundi biwacu muri konsere abanyarwanda bari benshi cyane kuruta abarundi mugabo byari bimeze bien abarundi nabo bari bahari mugabo sinkuko abanyarwanda bari bameze hanyuma ikindi kintu vraiment ndanezerewe nafashwe neza naryohewe nagiye ahantu hatandukanye namenye Dubai Mall namenye Marina nahantu henshi bantu hahe vraiment henshi cyane hatandukanye kandi heza heza
Simba 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 Simba
nagiye muri Brazil nagiye Abu Dhabi urumva nahantu henshi nagiye vraiment kandi amasanamu ndazi ko aza kuryohera abarundi biwacu vuba cyane ngiye kurekura ama featuring nakoranye n'abantu bari yanyene hanyuma nce ndekurana n'indirimbo yanjye yego ari indirimbo yitwa midai 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 kuvuga nda ni je ndafuye yego me I'm dying
ufuye n'urukundo cyangwa ufishwe
ufuye n'urukundo umunyeretse
akakanya nyene urukundo rugomba rukwiye
basha nubona urukundo rwose ni
urukundo abantu dukunze kumvira kure cyane kurusha abandi birumvikana ko ushobora kuba warufise nakandi kademu hariya muri iyi minsi
mukama wawe
yishwe n'urukundo
nugira ivyo bintu madame yonyitse
ega ariko aratwumva rero ifo kutubwira ukuri nimba wamaze kumuca mu tubimenye
nivyo fa bibaye kubera jewe ndakunda madame wanje ndamukunda cyane kandi ni murundi wiwacu nyene narongoye murundi kazi hanyuma ndaryohewe cyane kubona natashe mbe ndamukumbuye cyane
kuvuga yuko natwe ivyo muvyo twabonye mu mashusho bamaze kumubona ko arakwiteguye kandi arishimye cyane aranoberewe cyane sinzi kuri amubona
namubonye ari wa yandi yiyongereye sinari niteguye na nateguye shows ibiri mugabo nakoze shows itatu ivyo nkaba ndabishimira Batman Batman ni umunyarwanda niwe yari yantwaye hanyuma nakoze konseri zibiri yateguye hanyuma abangole nabo bavuga oya uyo muntu turamukeneye abantu bo muri Angola bara organiza nyene baravugana kubera niwe yantwaye hanyuma ndaronga kanoti
akanoti
lolilo lolilo akora ikintu afise mu minwe avuga ikintu afise mu minwe nuko mwamenye ko ngiye Dubai ndayimaranye nka 2 mois hanyuma hari nibindi bikogwa ni vyinshi cyane vuba rero mugiye kubona ngiye ahandi hantu mutari mwiteguri je nkuna gukora ikintu fise preve ya icyo novuga ko nasanze ko mu Burundi nabwo dushiramo ingufu nyinshi cyane mu bikorwa dukora n'izo turashiramo ingufu mugabo abarundi ndukundi vyi wacu dukundi vyo hanze rero nahariya nuko nyene ukuntu mukundi ibintu vyo hanze ntari abarundi usanga abarundi bari abakundi ibintu vyo hanze nibakundi ibintu vya barundi rero icyo novuga ko Lolilo agiye kongereza ingufu cyane kugira amafeaturing n'abagenzi biwe bo ngaha dukuze umuziki wacu shiri mbere tuduze vraiment tuzamure tugira ikintu gikomeye mbere n'ikindi kintu tugiye gusaba gouvernement ni dushaka ko gouvernement iduha amahera mugabo turasavye turasubiyemo kubisaba gouvernement turaba ambassadeur b'igihugu cyacu turabacuranzi bakera twakora imyaka n'imyaka igihugu ni muduhe ama passeport diplomatique nkuko abanyarwanda babahaye dusohoke dukorere igihugu na mahera dukeneye ya gouvernement dukeneye ama passeport kubera turaba ambassadeur dukorera igihugu cyacu tujye hanze gajewe namaze kwica konsere zishika nka zitanu muri etazini ibaze icyo kintu ngaja gusaba visa nkabura none bizobandanya ukonye abanyarwanda barasohoka cyane abakenya barasohoka cyane abagande barasohoka cyane kubera iki kubera babaye ama passeport diplomatique nabwo bibagora vraiment ako kamo vraiment ni mwebwe abavyeyi bacu ni mwebwe muduserukira mwebwe mudutwara rero turabasavye nk'abana banyu vraiment mudufashe muduha ama passeport diplomatique dukorere igihugu nkuko bitwiye sose navuye Dubai gukorera igihugu kandi nakoze konsere nyinshi kandi abantu baryohewe aba étranger n'abarundi biwacu rero nibaze ko imana vraiment nabwo yantwaye Dubai kugira sigare muhira kandi ngiye gusoka cyane
ngwino mami umutima disketire y'ubuzima bwanje sino guta sino kwihakana disketire y'ubuzima bwanje
murakoze cyane.
Huni mzee wetu amemsaidia sana wasanii wa Burundi na mpaka leo bado anatusaidia. Huyu ni mzee wetu ametusaidia sana katika industry ya muziki wa Burundi na leo akingali kutusaidia mzee.
Tunakushukuru sana sisi. Ndio pia. Asante. Tunakushukuru kwa muziki wa muziki wa Burundi. Natu kwa rupa tuisa. Mzee kwa mwote sikitira.
Jechombe. Jechombe.
Urongo zikali tulamuku ndare tafere. Aho muri tulazi. Mdwe kuchuba ili jambuja.
Kidogo tu. Swari mbili tu. Afu basi. Tumanuriri kiyo gato ya basi. Loliane ni sawa rero?
Nipa.
Umeze neza?
Yego.
Amatwa dusumira ngo kuva Lolagiye Dubai azogaruka agura imodoka gwiwe yaramaze kugabira iyi wiwe.
Apo? Ndere bishasha je nabyo narinde.
Uratuko tutari tuzi kuzi gutwara n'umuduga. Urabizi canke ni nakantu nyene.
Uko nakabije umbwiye.
Ubwo saka beze. Si umeze bon rero uraberewe cyane mama Loliane. Wari umukumbuye
cyane
niko yavuze sha ngo aranagukumbuye cyane ariko kandi harakaciyemo aravuga yuko hari yari yafadiswe mu rukundo mbe ntibyagushikiriye
haje darinze ringa turabisubiramo
mbe wo vyakira gute wumvise ko hari yavuye nayo wakuta mwizere
gabira ba wakira ibintu ko bije kwera wowe nturi imana kandi nshobora kugumenya ibi passage un peu partout donc wakiri
ibintu bobeje. Dini yetu ya Kiislamu natufundisha kuganye mtu wetu tunafanya iwezekana vile asitutoke. idini ryacu y'ikimiza imana iratwigisha kuganya umuntu wacu ntaducike niko nawe ubikora
si dini gusa iyo umaze kubaka n'umuntu urumva amabanga uba wiyemeje arakwigisha ibyo bintu
twizere ko urukundo rwari rwamutwe atari urukundo rwo n'umuntu umuntu ahubwo ari urukundo rw'ibikorwa cyangwa akazi kiwe ka misi yose
urukundo rw'akazi
rw'akazi urabyizeye waruberewe cyane
je ndabizi
waruberewe cyane
merci
je mbaye wa mbere kubivuga
merci beaucoup
merci beaucoup nawe mugira urugendo rwiza twizere ko uyu munsi uzakugenda neza
nkindi miss
oya hari impinduka ya 3 semaines adahari
abo
merci beaucoup salut
Sarara, 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 s